Yukers. But number one in our hearts is the Indy Yukers, who are up here storming the stage. They get together around Indy about once, twice a month, and I think you all are in for a treat. Let's give it up for the Indy Yukers! Come on, Indy Yukers! Yeah, there we go, there we go.
Are there any more copies?
No.
Da 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 da
Do this reggae style, reggae. Sure. We give us a tempo?
Kansas, Missouri crew, make your way on over. You're also on deck. Sophia and her dad, and I'm really excited. They sang last year, and I remember being so touched when I saw her. I was like, hooray! So let's give a big round of applause for Sophia and her dad.